Oscar.
Kaninyong tanan.
Kaninyong tanan.
Maayong Pasko, kaninyong tanan.
Maayong Pasko.
Kaninyong tanan.
Maayong
Merry Christmas, everybody.
Maayong Christmas, everybody.
Why are you covering your face? Don't cover your face. You say, maayong Pasko, kaninyong tanan.
Maayong Pasko, kaninyong tanan.
Oh, say, Merry Christmas, everybody. Okay, Philip, say, maayong Pasko, kaninyong tanan. You say, Merry Christmas, everybody. Merry Christmas, everybody.
Are you Pasko, everybody?